Bawo Thixo Somandla, buyintoni obugwenxa bethu, kanti senzeni ebusweni benkosi. Bawo Thixo Somandla, Bawo Thixo Somandla, buyintoni
sibuthwele ubunzima,
kanti senzeni
sibuthwele ubunzima. Bawo Thixo Somandla,
Bawo
Thixo Somandla,
Sibuthwele ubunzima,
Bawo Thixo Somandla.